It's good to be here.
Yes, it is good to be here.
Yeah.
Hata kama utashindwa kupiga gym, wewe gusa kunywa gusa tu chuma hivi tu. Nasema nilikuwa gym.
You say I receive a big body.
I receive you.